Yes, bakunzi ba Jumuiya TV, bakunzi b'ikiganiro Imano yanje, ndabaramukije nizere yuko amuri hose mumeze fresh. Kuko iyo umeze neza natwe tuba tumeze neza. Kwa kuri nyene musaza mumenyereye kuri mikro muri kumwe na 50 Benz, nyuma ya kamera mukaba kumwe na wa undi nyene akora vyiza cameraman na nyene sundi ni utavugwa amazina. Kwa kuri nyene musaza mumenyereye nyene Jumuiya TV tugerageje tugenderana tutemberana inono hino turondera abafisi Imano nyinshi atunganye. Umuse turi kumwe n'umwe mu bakini wa marere simbere no muziki turaza kuvuga byinshi tandukanye kuvyiriki akazi ariko arakora tubanze tumuramuse bite bro
ya salam sana bro business
ego ndashimwe
ego
bwana urama barasana kwa twagusanza hano kuri icara nyine bari kuranywa gafangazi
ah fresh fresh ndabona
ndabona wagasizaje anyagira twumvirize gatoni
ikawaida nibisanzwe
ego meze neza none
ndashimwe
amani Jumuiya TV twakugendeye no munsi aho waruye cyangwa nyine tuyege byinshi bitonya bitonya nyine bisanzwe no muziki imbere ndi nakazi ka rukora kora
okay byiza sana kandi ndabashimiye cyane kabisa
merci sana mbega menshi na menshi kubata kuzi amazina ushobora kuba witwa ndeman
ah je nitwa Eldracula bro Eldracula bro nitwa Eldracula ama izina ryanjye ryo kurimba nitwa Ramadan Anilka
Ramadan Anilka uri mu mizirima
kausha
bo tuguma tugirageza tubona ibiganiro byinshi none hino bagupostinga ariyo ndirimbo wasohoye remix yo no kufata no kuyo remix ni ndirimbo yaje neza kandi abantu benshi bari nabayikurikirana ku marezo sosio mbega indirimbo ni cyumviro cyo cyumviro cyagenze gute kugira uririmbe indirimbo itwa yo remix mbega mara bivuganye nabenye ndirimbo cyangwa ibyavuye nyene ku nkumwe mu byumba mu gukora
ah ijya ndirimbo urumva mu bisanzwe no vuga ko ijya ndirimbo jewe yabaye nka surprise urumva barampamagaye nyene kubera nakora icyo gihe nakora muri waka Light TV bampamagaye gusa Akes Dan yarampamagaye ati ingo dukora akantu urumva ushitse hagiye a nyene byabaye surprise nyene tucya twinjira studio nyene turakora nyene urumva ama idea yose yari yiwiwe cyo turakora sinzi ko bari babivuganye je sinzi gusa je arakoze
bega igihe musohoye ndirimbo bakiyumva benyo benyo nini ba original ba Trezo bavusemo kuyiki igihe bayumvise iyo ndirimbo ni babashwaniye ni babarishije amahera mbo byagenze gute mu gihe mbere barabyumvise kuma bagize mu gize remix ya remix yo
barabyumvise wanashima bara ku gitaramo bagize igitega bari bari kumwe na Pipiro na Potesho amajena ringo ayo hono sinashowe kugushikayo rero barayiperforminze nabo bari bari bahajya ibintu byari bimeze neza nyene nyine barayibonye barayumvise barashima nyene
ni ndirimbo yagigaragara mu Burundi mbese ni mu bihugu byose bitandukanye ni ndirimbo yagiye ikorwa neza mbege ubuntu yayikoze umwinyanyuzi twumvise ko na Case Down ya Case Down nyene yavyifashemo gute kuri iyo ndirimbo igihe mugiye kwisohora mukimubwira yuko mvise remix mwandise yo
wapi man je nkubwiye ati wanashima niwe yaduhamagaye nitwari tunabizi yaraduhamagaye aca tubwira yuko dukwiye gukora ikintu nyene dushitse hajya aca tubwira ngo dukore remix yayo man igihe mistari yaje hajya nyene muri studio man
aca turavuga freestyle umva ni freestyle
twafashe umwanya muto gusa wo kwa
bwa ni murakaze sana
ya nuko nuko kabisa
bo tujyaniranye n'ibindi ko mukina mare racing a comedy mbega watangiye kumenya yuko fesi imano ya comedy kandi yari imano nyinshi tandukanye ngamu gihe cyacu Burundi wabitangiye gute byakujemo gute wemenye gute gufisi yo mano yo kuba umukomedie utangura gukina comedy
ah urumva man je natangiye gukina si kuvuga gusa comedy man natangiye gukina mareres jewe en 2012 bro ni imyaka myinshi sana nyene nakurikira abakuru banje nyene uca binzamwo na jewe nyene cyasanga niko ndabikora
bega comedy imbe igushikanye hehe ari kurava na kurajya ni ka kantu ka karusho maze kurunga muri comedy nawo umbwira nawo mama yakubwira ati unawo ukora kintu ivyo bintu twereke basi akarusho maze kubikuramwo ivyo bintu turi ka karusho kawe maze kubikuramwo mu makano yizegwa ni akarusho kawe maze kubirunkamwo muri ivyo bibo kandi uruzi ko wabikoze mu myaka nyinshi
ah bro nta na kimwe kabisa sino kubesha ni kubera ko abantu bose twakorera ama TV online twagiye turakorera yagira dufata na binyene na kintu baduha urumva twakorera ubusa cyanshima kubivamwo nyene cyafokasinga nyene ku muziki tu ubunda ko umuziki vya comedy na bihagaritse
bigira ku postinga ku WhatsApp Instagram ku marezo sosio hose baguma bavuga ko ufise indiri mu shasha mbe ni vyo kuri cyangwa ni ku ipurata nyene kumenyesha abafans bawe uko ugiye gutegura ikintu cyangwa deja kiri muri studio
yego man indiri muri studio eh vuba ndashobora kuyirekura Ego.
Biga ushaka kutubikora mu gahugu nk'abafanzi bawe bazitikana aka tumuvirize byavuye kwa fisi ndirimbo kweli.
Kuri iyo ndirimbo nyene.
Cyangwa ni surprise. Cyangwa ushaka kuduha kapera kuri iyo ndirimbo remix yo kuwe yaratembe hano henshi sana.
Ah ni atari mwana wandi kuyikofe mwiyi minsi ngeso zawe n'abakobwa. Maso yawe yo yukagumu yafyura nanje ngiye kwiparatura nkoresha ubushapu shapu shapu kandi koma speed ndiye mera konda gatera giye kugya lift wicaye mu gipangu agakobwa kawe ko konda gatera ivyago tera ivyago tera ivyago itso ku papa namuzanye nishakira gaku papa jenda fuye jenda fu papa mbega ni kukushaka kunyicisha tujede ije janwa nje gomba kumurisha ukuntu binuka kwanza pu pu mbisa sha.
Bro ni noma sana.
Bevyo
vino bivyo vyumviro mu kwandika n'umuntu yakufashije kwandika cyangwa ni wowe nyene wavyitanga wavyandikiye wowe nyene.
Ah ivyo twabifashije rimwe na nani na CEO wa Waka Light TV ari we akes dani urumva my day yose ari yiwiwe twagiye dushira mu tuntu duke kandi urazi ko yandika neza man arandika neza bya mutipe kabisa.
Nuko no comedy yawe ya nyuma uvuze ati je ndaheje kugira comedy we ngiye mu muziki ni comedy yae wasigiye abafanzi bawe bagume bararaba bakumenyere mu muziki.
Ya ni filme na gakuru metrage nyine twakinye muri Wandume TV. Muri Wandume TV ushaka kuraba comedy zi wanje arashobora kugenda muri kuri YouTube akandika Wandume comedy. Azocha zibona nyinshi kana.
Uburero giye gutangura kuririmba muri industry y'umuziki.
Naratanguye bro.
Waratanguye.
Yego.
Ufite mbona naka yakamubwiye abafanzi bawe b'umuziki n'abafanzi bakumenye mu bintu bya comedy. Abafanzi ba comedy bakunda comedy yawe. Mbege nare ko akurikirira umuziki wawe. Ugiye kubabwira gute?
Icyo no babwira nuko je sinahindutse man sinahindutse apare yuko nahindu ivyo nakora kera ubu ndiko nkora ibindi. Gusa unshigikira anshigikire urumva ni jewe nyene. Rumba gusa nabaye guhinduke gato gusa nja mu bindi bakomeze kunshigikira bamfate mu mugongo bazoba bakoze sana
bakunzi ba Jumia TV urumva rero yuko uyu mutipe yakeneye support uyu mutipe nyine akoraza neza mutipe akora gikora fresh nizere yuko mugomba kugurikira amapaje yiwe yuko ariko agenda aririmba ava mu rezo sosio agenda agira amakomedi agenda agira byose ariko akoja mu muziki mbega avuga yuko mu support imbye mu byo byose akora akora basi savye yuko akajambo kamwe kuri Jumuiya TV n'abakunzi b'umuziki w'urundi.
Ah Jumuiya TV ndabakunda sana. Uko mwanyumviriye musanga ngaha mukambaza byinshi urumva ni vyiza sana ni vyiza sana. Bro mina penda kongera Kiswahili. Ni vizuri sana nyene. Murakoze hama muzobigirie nabandi nyene bafise imano. Iri imano ni nyinshi imano mu isi ite imano. Eh arumba araba peti bazikuririmba sana. Banashima kuruta abatunzi. Eh bari hit nuko kabisa Jumuiya TV ndabakunda sana mukomeze mudu supportinga ushaka ku supportinga kuri YouTube ni twa Eldracula Facebook konyene page na Instagram konyene muzuba mukoze sana mudushigikire mudufate mu mugongo.
Yes murakoze abakozi ba Jumuiya TV aho twakumwe no muririmbi mbese akabakina na marere simba yuko akisima ni stadukanye bakonyene bandaye mudukurikirana kuri page zacu Jumuiya TV. Mutibagiye kugira subscribe na comment yawe.